Ngizwa ngicilo ngokakhulu UJes'u yeza futhi bonke babhekisise phezulu UJes'u yeza futhi yeza futhi yeza futhi UJes'u yeza futhi Memezanina seziqongweni UJes'u yeza futhi Liza nomukhosi izinyane UJes'u yeza futhi Yeza futhi Yeza futhi UJes'u yeza futhi Shokomanini lwandle namaza UJes'u yeza futhi Njalo zintlanzi UJes'u yeza futhi Yeza futhi Yeza futhi UJes'u yeza futhi Ziya sitshela iziboniso UJes'u yeza futhi Nawo umoya uyavubuza UJes'u yeza futhi Yeza futhi Yeza futhi UJes'u yeza futhi Izizwe zonke zithukuthele UJes'u yeza futhi Nalo ulwazi luyagunguza UJes'u yeza futhi Yeza futhi Yeza futhi UJes'u yeza futhi Izizwe zonke zithukuthele UJes'u yeza futhi Nalo ulwazi futhi lwandile UJes'u yeza futhi Yeza futhi Yeza futhi UJes'u yeza futhi